Éteins-le. Because
I didn't ask you to come for your other was sick. What we are not call for any coming down your brain.
Ewurade yɛde wasea ɛsɛ efota. Yɛle nkwasi mfa wo naase ma ɔbosom ɛne mɛmo ɔtɛ ne samamfrɛ ɛne ada nimpagye ne nsa yɛ wo a so yɛ wotaa bi na asase wo naase ntiaso wo nkɔnkɔ kwankyerɛfoɔ anadwoe di wo nhene yɛ kɛse konkɔn fade nyinaa ndɔ mu na ma wotumi ne woahoɔden yɛ kɛse wɔ ha wɔ yesu di ne mu gyama so amen.
Oh, amen.
Amen.
Amen. Asamba ni ebeka chie sofe. Yame onshira wu onyokase.
Amen.
Abibia ya tabra. Amen.
Amen.
Oh, amen.
Amen.
Embra ye jisui yabeji yen ofin. Yabeji yen ofin. Mesure you ofin ya mosom pae. You ofin. Amen. Wo ye wie pegya koso ne mosom pae. Yara wasi nya nkupon. Ina na ji nsho woni adiniye. Oma ye di afa bodi e ba woni na na ji. Ya se already nya nkupon se na ma afa bodi su na pedi abrapo. Na ma afa bodi su na twia mbeta ho. Na ma afa bodi su na ye hu woni mo nyam. Na msu na chira ye. O Yesu de monti. Amen. And you make us over to me at the Abba. And to ask you, what was it?
Me did my common in me girl. Beji me yamina ye, me ni me wuna hina ra, bada me yamiasi. Me ni ma kuma ni me kabo usuma, beji me yamina ye, me ni me wuna hina ra, bada me yamiasi. Mishani o yamiyo, hey ye.
Yes,
Men say radia,
Amen. Oh, amen. Yes, Christo. Yes, Christo. Amen. Israel Bomodena, me can't just on a net, make a cash him. Israel and tens as a ram, make a cash him and Nancy and Kikash him. Bonsema, yes, ma'am. Nina Nanti, Enfieka Krabini, Mini, yes, one Antio, Enfishaka Krabini. Woyo nyonkwa woni miramoda tibiani na remuno menena nenam woyo nyonkwa woni miramodu tibiani na remuno Mafa o jemu Atafu ni media siye bebre Awuchremu Yesu ka bibomu mpo Papa nwa yonyon kwa Sorry Any diem, sorry Depeja wansa Tibia ni naremu Mafa ojamu Akamfo ni media siye bebre Awuchremu Yesu ka bibomu mpo Nansu Yesu ayonyon kwa Woni miramota Tibiani na remun Mindina nenamo Mafa ojamu Atamfo ni media siye bebre Awuchremu Yesu ka bibomu mpo Papa no wayonyon kwa Woni miramota Tibiani na remu Menina, menina, nena mo Iyi Menina,
We on yon kwa Ona diye fa wo chem Ona diye fa maniem Jesus Dine mu dosu soye mu Eni mu nyamu kao Jesus Jesus Jesus
Samija boni yo, Namia papo,
Yaba wani mbio na watu eni yeni ni ye ura eni yeni ni bonesu yaba wani mdia wani msa wama yaba yaba frawo ebra nasu semi bio manua nami bomba ya Meja wosro na woni yeyame na semi bie manua na mi bo payo Meja wosro na woni semi bie manu na semi bo Payo, Meja wosu, una wini yeyame, Papa semi bie manua, Papa, ay, Meja, Meja wosu. Una uni nyanya mio aja aja wosu oh kunyumini bi aja wosu una uni uni nyanya yesu aja wosu Zami gomi nkoto jwenima Nami bomi bompayo Meja uwosu Muna uni Yeyame Papa Zami mami zashwa Nami bomi bompayo Meja uwosu Nasa mi bo mi koto jenima Na mi bo payo Meja uwosu Eja una uni Uni mye ya mi pape Se mi bie maro Yeswe na mi bo payi Ah, ya yine Yabo, Oma Yasa Babio, Brian Slaben, Warden Tabai, Fusa, Oh, Corio, Nabibo, Hey, Otro, Otro, Otro. What in Tabai Frusa Oh Corio Yamibe Otuo Otubrika Obrado Baby, a bower named Timaya Mwate. I will imagine, my home, what day?
Many dado, give me my arisa. In a mule, Abraham, Jesse, and me who shall unsa. Ira, I will march in good. My warden, many dado. Give me my arisa. Bring me Abraham, Jesse, and me who shall unsa. Ira, mama. Baby, a band in the bus, as you know, would demon tinier. And a Miss Sunny upon my head. And rather, one of my conquerors from a moon, Miss Yay said, Yabo, a poppy, why you better boom. Upon the funnel, can you send me at a tray? Now, Sunny, a man, watch a tray, and I hear too much. Abraham sani mu na dui Jesus Abraham sani apa mu mu ya mayai opone fona pona wa pono anu nu mama unu ni sasia wo bra Yesu won ko kru ntantro Mama mahura pa ya bosana ukokro katira me wose ya popo bi wo ya bram obane fona kansa anu popo o kansa nyina no popo ebrade salimu mayai ya bro ye nu obi a oni ya wo den Uni nyamia umaye diyo Uni nyamia udiye kosa bada Yadawasya ensadu Bamene yadawasya Jesus, Jesus Ansado yadawasya Ansado yadawasya
Amen
We Yesu dim
Amen
Bonsema Yesu Tinase Luke chapter 18 Luke chapter 18, verse number 1, Psalm 40, verse number 1. Luke chapter 18, verse number 1.
Luke chapter 18, verse 1.
1.
Otemufua ontenene.
Otemufua ontene kenkain.
Na obu wombe yidi chile se se nipa wompa ya da wombre hon
Eka se Nipa da se ni tumi wompa ya da There is no need, sir. Obeka say, I am tired. Amen.
Amen.
And I'm here to cast me. And I say, why? I saw the Almighty. Me won't find what the word and I'm saying, why? And I. But me dao say, do you uncas my dao? Me nai.
Amen.
Me me say, no be tear. And I'm no be da. Men persama sorry and I do the shum and I Jesus break pay ya men persa. In 2 months I'm a dawsa stiff, no? I said, Bia, Nam daho, na say ya. Me dim komosa.
Amen.
May yet one day pet. I know I saw you and we to a bomb pie. One day, pet. If you want to there, be minions, have you? Me, my new hubby. Pet daho. And I said, my sorry, my tenor from Namdi Machi. Actually, I'm pardon my essay. And so I'm a bomb pie.
Amen.
And my bomb pie, I'm in Yanano. Opa, and I saw you aboard there. Was some two said, dear Pam and Rubin Pamono. Se pamoni bia onso nyo bi na beka se wake up.
Amen.
To ase etwa se ni pobom paya da. Ni kwan so obre. You need more prayers.
Jeme so amen.
Wase bom paya umre ho. Ba no bi tim kaso ma bom pa ma mbre. One question, and he said, "The our towers on Wabre."
Amen.
I a question. Bible said, "This Wamu Obia Biasianza." Tio, Oma Obia Yadai, Abraboma Biasia. Anana. Me papa mani bi Boise Blanche fone ya omo frempa na abrante ba ko freye no ni mi din komo abat nyame adwuma ya no oje apo bi apo edikamfo na po no ya no oji bi firi mi ho ntime ne ne kasa no na me ka chense I make a dream today. Tonight, minya dream biana dream. Mikuta ankoba. Nuhunso kesye. E dawa mrantie guhuwa ye tudra. Ba wamo tudra na mesumi ye seme kwa ako tudra nibi. Nime yifishi nibi. Timi yuko na ano. Na msa, na mekura. Medra, medebe tuna mno. Awai. Ahena shena mtumbo tumtimi tumbo tumtopwa. Na drawano. Yadi asante sana ya kanonesha ho. Miyi na umansosu na msa. Ah. Adia umansosu hidi ya edai. Namdi akoto. Nime yinamu.
Amen.
Ntimi banana mwusa mami bini akurebiti wa mami yunu. Bame timi. Dayoni minu mihunu se. Nya Ghana. Aya Amerika. Dream ni muno me hu se anya Ghana nsuo Ghana nsuo nya fesa Ghana river be anywhere first said ya na dream hu ye no we di dance ye
amen
ti wana mu se abrofo nyina gina no mo todra no bi na msino me ni abrofo ibe todra no ti metumbo to ma me yi dra no na ahoma nsoso. Na dia o man so so ye da o dia kwache nam.
Amen.
Dimusa maami bi ni akura te wo. Na mi starti se mi bi se omo. O mu ne bi se am se okoto da na mi se an. O mi se wa yi we na mi se ni ba o man so so. O bi se am se a o pa se o man so so. Twet. Ti menu o mu kasa an meni so te. Meni so te na mi se. Mon konkron. E dia no.
Amen. Nti me ma Abraham be fa mi kokurom de ne ka be fa mi. Me sa na mte, me no na ma me no be di nkomo panso na mbompae. Ti mbompae na so nkonku no wade we mente ase se. Ikuta de we nanso. Ahoma nso so. Na nkonku so fe. Nyame asem na kuta nso akeska. Ahoma na nso so nyira ya moa. Wuni moa wo de be so nkoba no ayi na ayi ne so. Emoa ni nyina ne ahoma no sa. Emoa no eba eno ne ahoma na betumi dia todra na ubetumi dia tunsum wo yi nam ye me baba ji mike ya me nam se no hu konkono me pese me hu ade koro em te ye ne se eye po no obi abo ankrofo bi abobbo ya kan sam ya bobbo po ye onkonko chem se adom ne dia wo ho na nso no akeska Jobani fana trasi. Wakensam wa bopo. Sebe ya wachichere. Sikan wo bidi beba a. Nanko bibe from me free from. America wa sofu. Me baba buwaw. Nanso anabwi me sunda. Ane hun hun biya bejina misu se. Minim nam buwaw. Jumwa be dimino. Ana misu buwa kura ha. Wa si dream no hun so. O de Dallas na mame. Na hun hun na bonasun. Jimmy, so amen. We need more prayers. Nayana Madame Yanko Ponce, every program beyond Monday Nayamideno. You are with you secret. I'm a debate program, na mame. My yamme, huh? Did this week, idiot, cut Rodianum catch and say yes, and him Tetea Humano, a pono moboyano. This week. Ewe ura didim. Yebe sanim. Mame. Yeme so amen. Oma trese. Abopo. Akasa abopo. Sebe ya yempeja. Unko krubi seme. So wadum. Se wanya di mamabi. Mse hai. Akamwa ni pode se ni atras nti sama ameni akura na mehu omo no omo na di se adwuma
amen
wasi twa se ni pobom paya da amra
amen
Dimimi wisi obisu abompa wa bra ho emsere. Eya na minya aduane na mebompa ya ya na omini mse mbi agro mebompa ya. Ba menya dia ba mu adwina ba so sa kwa no e serious.
Amen.
Di wase e kase ni papompa ya. Enti di onu sa ya chechara no. Una abe sanim tine uradia yatro se sanim. Ntie wani pali binu mwa. Ensofo nyanko po yi chila. Nwa yewe. Enwa mi bisa se mi wa asode ma se. Nti buro nyayi. Nyebi obi abe che omu. Una utranse ni pano. Wabe che mwonde wa che miyewe. Mesolea. Namdi atrako tu mwini. O yede azimidi mo. Ade wadi abe che me. What the money back to our window was so good in answer, some one mad day, man.
Amen.
Dear one, near me, do on the minister, would I be a sochawa? You need to pray to break and Cassandra and Copo each hour while you're here. Yasa, you know.
Amen.
Every day, I see a word, you man. When Uncle Paul catches Jeremiah, say. Kachira Israel fo na kachira yini sidika yase omunyane na omunko enko babea anyesa babea hene baba betu asom so Yeremia kan oma anko mpofremu ne beto se o hene sidika ya ne Yeremia enkora fo so Israel fo so Yeremia de enam the protection of God nti enam so obo ho mpa ye nti o hene na mfa ne nsa nka no because asempa ne ba ye o twere ya ma Baba yere Nebukadnezar ene Nebusaradan omunyina ti asem ni bi se Awurade se Israel famra me ye nkoa Yeremia odi asem no so no ye abo omo no ono ne de abani bi anyadan ye tuwa hini sidika ya ni ni ya duwa difo Yeremia di amampe ni fobisa mwono hweno so mwomani baby parentina mwomani honyo jono ni huni asam wanyanko po da hintasime di dichira na kachiro mei omanti haa mwono hini nwawai asinaneni ye asu mwomo di mwonsoja na mwomfasa kai ene uradu nse mamne mbetu tu kwa siyene ni kwa siyene hura dia oma humpai the Proverbs say, "Only thing for the year of Hunuboni Eba. No, I didn't hear him. At the quality, I never saw a quasientino. Or my sa problem never. Now, Betello. Now, did not quite who hear him. Because I would have the man in Parame. Be a war, Brutal. And because I'm a son die. Me so da ye na urade ye wie won wie aya hintade ano so o se wake up and deal with it bampaye sorry ne dili sa wo ba dai wo ba sam o se urade ye wie wa ye wie anko o twa tera wo ma bro mo ba urade mi sra wo ma me mu o bro nyai urade ma me mu o no de wa mu obi de mo na ba what now says any panansen free ni fie manwa when I was so unu nyansa na wo sori na wo no awu mu amen nti u bona aso da ye no awu no eya hinta de wo so da na kuna juma sai eya hinta de wo so da ye na wanka sa ya de da wo mpam wo ye owo hinta de sori na ye ho juma je me so amen and kasam radia ye wie wonya hwe waye nko betwa akira wo bi bi sakwa sio wo ne de saman krata bros ya sama wo koto ade na wo e waso aye usuo ya de krata na abrem de jaje ne waye wie case die na to ya se bra court usuo judge na ya wie ya de saman krata na bram die case die you need to wake up and go there and ask big questions and trust that judge ni di people abram die wa ya wie what you want ya betabru ya dudu aka cho sam wa so de won wo bu mpanifo nu ma sam so bi ya bole ta di abram to wa sa judge na ya wie dear ba kwa me dear Christopher ho ya wono no when your dream and abone bi ba na so bi dum no yi kire na o se urade aya wie wa yi a kire de so fo aya wie o do afon wie ni wa nua no bi ba eh wa afon ya na de na wo mo so ma do wie de aburo ni be fifi unua unua buro nua banje unua menke ana ate wona mo kan sister ya na phone last year do ya no menka me pa bro batem oh me da so me hwe eburo ni nyanyini nyam fifi mpo ade amado awie kwase ano no amen nti sori won pai bom na nyi ne honam eni moja na edili anka abefu ba kwa kwa wie aya bosom fu ba kwa and quarry. And the devil decided we are dead. My time from Pono, young woman, does so tell me to this day. And to why are you going to this war? Wake up and pray. And get your destiny. Jim, so amen. And jump where we are, on starting point. Osi etwa sa nipa bompa ya da ni kwa shu obere mimi nshishe program ni mapawa chao udi ya ufa mishumi di ya mefa ndupa abira pa mema yenye ya Bible ya ntini ya waha Bible free ha ubi ya be free ha isi ya titi hei naba tiwe ni na Bible na unaso so sponsor Bible ayera watu biye gufon so be bofo be type ha fawu eno so ayera yenwa siye kofie ase chense Kristo sumasa Bible ayera ndia na chense yeni da so nyina edai mensa menam namu koto se Bible da fomo amefa eno ni menimo nyama eno na menkwa amen nti mesrawo jai sa nyame ya wie nyame ya wie en sofo se nyame yi kira no ya wie no te ho no odidi ko tu sa ko te shin mam bebi o so yi kira ya wie no unko tu mam na men kenkai pa du fo bi ya sa no te idra fena February obi adọ emfofo no akọ gina ho ọwa asase onye so oni bi kami aduma disia me dọ ha nyina me fa wota po na se ada wo nyina kasie na me dia baba si dọtọ na no ho a abe kura de we chale sawa ha we menya bas kra menya ba 50 bas wo gina ode ne nsa adọ dia fa ha be si wota po no firon ma ba be duru ntoma no afri ho sa ba be be duru doto no kesea ni dia kesea na se se na na kristofu obi ti wode mebompae mebompae wode mebompae sa na niam asai
amen
kenkana me hwade ne yamompae
se etwase nipa bompae
etwase enipa bompae da wo mere ho
se otemfobi otembebi te
etna otemfobi tena asase bi som
ekro bi mu a onsuro nyankopon
kenkan
na so onfere nipa
onfere nipa
na okunafobi so tena akro no mu na oba ne nchen se
buaten buaten
jeme matamfo
na jeme wo matamfo nsem
na wa mpere ma ne chere ka
ma ne chere
na akire yo ka ni tumu se
adenti na maame na asam wo court maame ni nimse asam ne di aba na nsudi po ba akopɛ ne betumi adan akoma no nti day and night no sini so wan ka akɔ ba akonko abambui teme menye ni pa me bɔ mpa ye wie anana me ka kyerɛ me ba no ofrɛ me free bo ase na me ka kyerɛ sɛ bi kura me ka sɛ kura ofrɛ me me ka kyerɛ sɛ you need prayers sɛ awurade sɛ awurade ba bi a me duru bi a me nkyɛ me ade kwa na mfa ne wadwuma me ba bi a wo bɛkɔ akɔ preach a yɛ ma light me duru a me nya light yɛ sɛ kuro mu ha yɛ wɔ ba bi wa yɛ nyina mpreach nso me nkɔ amkɔ mpreach obi kɔ hɔ no ma na ano yɛ to me nkra sɛ mmeranteɛ bi sɛ me nam so me preach na me so me de nkra kɔ mɔ me sɛ me nsom obi a papa nsɛ me maya ɔmɔ mu mpreach on dia tie obi tim kan sɔfo na hanom obi mpreach wo dia ɛda na abɛ preach yɛ ya bɔ ho mpa yɛ dadada nti yɛ yɛ obi a wo ba bɔ daache mpa yɛ ɛde daache ne mpa yɛ na ɛde ato ho na sɛ daache no duru hɔ a abrabɔ mu anyɛ den amfa anyɛ dɛn amen mɛmɔ mpa yɛ 2x4 bi ankasɛ mabrɛ continue in prayers jɛme so amen nano na meka aburokyerɛfoɔ bi ɔne mmabɔ mpa ne nneɛma baako 2-3 ɛyɛyɛ ma no a monsu ayi n'ani bo ɔkoro afrɛ ne ɔmfa me so mendwene me ho amrochie fo na me kama nu masam me ma fra no akase sofu peska enu ntina me mfre no ana sofu ekro frefre too much nu ntia nya bibia gine me ho asre wa me hwe me ho man nyune me buo amen me hwe dia ne me ba fete mi wuramu amemra mi pienso amemra fete me tobor mo bom pai ebeka me ancha kura me statia kanene men kofo bi amaha ye nkwa me sofo ho oya ade pa wo ma me som ye nyankopo anfane sia na me mo ise kura san pra ma fa anu musa nuka kama timua nebia empire no ba me from mo empire ye nyina emo biko wonya wa hwe so so abetenem no ba from ya ba empire mam to obi amon de no nkofi je me so amen msirau e peso teni ye ma bia se to be a prayerful bompaye ne se 2 by 4 mpaye njai rahra mpaye njai de kaso erwane kaso Jesus, everybody, Caso,
wow, what are you doing? What that? The news I want to say, when some come here, some, we timba man pay any damage. We be on the Jesus side when Salo. Afena dane when some come here, shuma kunimam yo kunimam. Be a prayerful. Jemi so amen. Sorry. Psalm 40. Psalm number 40. Verse number 1.
Psalm 40 verse 1. Chena me chena ebra.
Chena me chena ebra de.
Na oye asuma.
Oye asuma me.
Ote mi.
Ote mi sufra.
Na oye mi free or saya me.
Ebra de tei. Ote mi sufra. Anu oye mi free or saya. Emana no matu amame no. Oye mi free.
E free ateche mo.
Tiswa unu siya tu amana. Anu akujira. Amana. Unti wani nasem. Was a turn of a turn without day. Now what team is sufra? Was an way our sumami. Now what team is sufra? No, you mean free or say it? Aminam at the term. To us at the channel, Aminano. Was a mean sufra for them, mum? Maybe that trap. And I said, Majina, we did not betum. Jim so
amen.
Kasa urade humobo. Kasa Jesus Christ.
Jesus Christ.
Mame pantumani kubebi. Kasa Jesus Christ. Fawontumani bomu. Kasa Jesus Christ. Mente. Kasa Jesus Christ.
Jesus Christ.
Ebrade Jeme.
Ebrade Jeme.
Ubon sema bompai. Se urade nenum. From net to Friday. Ebrade mwajia nyamidia. Ebrade ma faudi anyame dia.
Amen.
Je me so amen.
Amen.
O bom pa yasre urade se urade. This week ma men ne me ho. Ma men je me ho.
Yes.
Frin chichiridiam. Ma men je me ho. Frin kat Tasuam, Ebrade Jeme, Kiswiki Jeme, Ebrade Jeme, Ebrade Jeme, be a one of us, some of
Shalom, 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 sh Esamina, Esame, 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 Esame,
In the name of Jesus, Jesus, Jesus Christ,
Paulus Pilate,
Tie, Ubo in Shama Bombay, and all the way in Kakra. Who slave Raddy said Raddy? If you fortress your bomb, ye dear pop, ye dear, ye are one pop. Many soft will be tonight. I woke Kumasi because she are not fair mountains. Satam 2011. Many Kosia 2010. And I'm Ninukosia. No dim kofi. The first one, and then I caught a crackway program. Na nuwa kani ni fear history bi. Oma aminu ya un. Omu freyi. Elmina. Aha. Oma aminu ya. Sama amena jini. Onuwa kasa ni. Ninu ya manu. Wajua muye diye nina. Ano wadia ye duku nuwa diyabo. Hoi. Onuwa meka se. Sofu ninu ya kwa Amerika. Kwa 22 years. Wabia wabia fear. Uni muni yama wa debai. Kwa kuntua. Washipu kwa kuntua. Container bako. Uni mse ka. Ka ase mwede.
Diana wa debai.
Ase mwede. Na boga yi ba ye. Tama son ya fra container ba uko yi. Ya bodi enye. So 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 yi wa sinye wewe. Kwa bra. Ya kubie container ishwa. Kokuntua kokuntua no shape from America we dey go shape nkuraba ene bento ampo ye mfre nani kyesa ye fre nani to the stand say
ohwi
aye se cash no pack de agu container ni Sofu is sofu. Right. Na msimi meshu mompai. Na ebradi, ebradi, ebradi ehi. So mkukuru kachense maa ameno. Ube u 12. Ewe ya 12. Wanyere no.
Sir.
Tuwa suwa ye dry. Wasi day 4, se day 5. No, so mkukuru unchantro. Tuwa suwa bompai ya na nuwa bie punu nuwa he. Se maa ameno hoa.
Fire!
O bom paya no obi epun obi asuni fie o ana ko no kwa no shaho du bom pa ni obebie ma mi nwi masa akwesho no o se bo no obo no obo afa bo 12 no o bom paya budu ba 12:30 opie ba na ma me ne ka banku no okuta etanim no ayi Timami, boom. Say what would you show him back?
Case die, case die, case die.
Amen.
Amen.
Tio. So, what could that to a ten minute bank could ten minute or a bad minute? What would you show? No, so I said the pin was ah, oh, shut my menu, and ya be all can one show couldn't say ah. No, so no, so one way, what you pin. And Jeffa, Yakutukum. One of ha, one or two mammy dukun with Sunny Sun upon
him.
We are, sir, and yet no quo. A boss will be bono, and no soup be womb.
A blood.
One was with Sunny Mammy in Tuma. We are boss we, then so Sunny Sun. We are Yana, okoko to them no den yam yase owiansa no me ye amanfo mro mumro mumro te somba no wawie
amen
amen
obi ye di o odi aye duku obi ye di ye di aye aboso adi atredi agro obi tia kan wanwa so ma me no papa se be ma wo ware wo mpene oba wo wa wo di we ba ha wo di we ba ha wo di we ba ha
kase no we
no we
kase Jesus was
Jesus was
mi ye di no
mi ye di no
ya ba ni po
ya ba ni po
adi ato ho
ene
urade tu mi
ba
bi aga bi a asase ase ana sha ebi aso ana da abu ana sa ensuase ana sa hokoko posaneno sanemo 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 yawaro Esane,
Hosanna, 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 Hosanna,
Sana, Sanimiye die.
Efri wo ha mu.
Sanimiye die.
Epo biara.
Ebrade,
Ebrade,
Miyedie,
Miyedie,
Yabanepo,
Yabanepo,
Sanim,
Sanim,
Jesus Christ,
Jesus Christ,
Sanano,
Sanano,
Jesus Christ,
Jesus Christ,
Sanim,
Sanim,
Jesus Christ,
Jesus Christ,
Sanim,
Sanim.
In the name of Jesus,
Jesus,
Jesus Christ,
Holy
Spirit, Ja,
yes, sir, yes, sir.
Jemeso, amen.
Amen.
Jina ye, jina te se diye mi jina. Wudi ye jina siya ne bon, yise mi ne bon, paye na man. Kaj, ketwe ni. Wubi ya mkwa ji kuku ma, akura mi ji kuku obe se abeche me. Judi ya mesira, mini time. Kase Jesus Christ.
Jesus Christ.
Ma brabo.
Brabo.
Ya bane po.
Ya bane po.
Mi ye diye.
Mi ye diye.
Ya bane po.
Ya bane po.
Ma wo.
Ya
bane po.
Ene
day.
14th
December.
December.
Ebradi dimo.
Ebradi dimo.
Sapon.
Sapon.
Ensane sane.
Ensane.
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 Ensane. In the name of
Jesus,
Jesus,
Jesus Christ,
Holy Spirit,
Holy Spirit,
Holy Spirit.
send me page mom. Holy Spirit. Sawan so mi mwa bompa. Akama ya dai. Sawan so mi mwa. Bompa. You know, send me name my brother. Send me name yere. Send me name ma. Send me name safu. Everybody send ya safu. A pobi a yabu bo. A fa safu. En sembi a ni pobi a tena siya ka. A ma bu ba po. Holy Spirit, send it. Now I am in Shubai Dagan Bombay. Now I am in Shubai Fufro. Mwangwani Benemene Meshua Beri Mebio Amawasi Sama Brabo Meshua Beri Mebi Amawasa Trama Brabo Strawberry, maybe. I'm a wash, I'm a bravo. I'm a mani. Ben a man. I'm a way me shoe by now I'm a me shoe by fufro. I'm a now I am in Shubai Dadano. Sano mami Shubai Fufro. Mwangweni Bena Menyenwi. Everybody, this is Samia Mamaya Wate. 2021, Mye Unu Nisei. Everybody, mabuwa fobi Pankrata. Mabuwa fobi Pejuma. Mabuwa fobi Payarasa. Mabua fobi peswa mo wopa se udie ni monyam Ebrade mansa suma wa wati se sauma Jesus Nawa yimi shuba indadano Nawa mami shuba infufro Awaweni Beneme Meshua Beri Mebio Ama Wasachra Mabrabum Meshua Beri Mebi Ama Wasisha Mabrabo Ria Meshua Beri Mebi Ama Wasachra Mabrabo Awangweni Bename Nawa yimi shuba indadano Nawa mami shuba infufro Awangweni Bename Holy Spirit Honko kura yara wasi Obi anyabi Obi nyabi Ebradi yaba wenim Na waki miyunu wabasa wati and now couldn't pay a day as soon. Ah, oh, yeah,
Jesus,
you
and
the Munyaman come.
Amen.
Me a dinkulim.
Amen.
We issued him.
Amen.
A patch of baby, I will be to me about it. Because a radiation.
Hello, at your moon, no movie in Yama. Your brand, say a pony. Amen. program na ye ye no se me ne wa nka me na fie o de kais ka kura na wunya bobosia be ye bi prana be bom pai amen and the culture of them as a Christianity it was so many pillars our strong towers and pillars be a we see so gradiasem mpae muwadadie ana afarebo amen saa niyema wii niyema naya mbubo sumu Kristo sumu edimu hine enosu nisi amen yire wuhu mese mpaye ya moma duwanka sayiru mbohu mpaye mahu esire urade amen se urade ma niema inye yema urade obe ma niema nso ayye o yesu din amen ame ya dume chine betu waso nkai bo wo ho ni se nyankopon ya adomo a eye sunday ye bo afode ye hwonuanim ka chenze ye bo afode ye eye amimiane wai ewurade se ya abrabe bo kaka ka chire ya amimiane ka chenze ya amimiane amen edan e den a ye ya ni bisi inti supporto amen esre menye nkurofo na eyie nye ne dia kura na ogina se yesu nfo ni bia amen ye nkurofo no mkwa wurade fie mo pe bibia ye den aye a menim se wurade be ma bibia ye oke landeno Saturday ni ekwado dɔso. Amen. Ya blocks ni guso kama. Enye hwe. Tinyame ya ndomo a. This man tie we se ekwotwe. Efri asase na nkasa support. Ye di gugu hu. Amen. Well, this week he said ekwahwe bebre bat. E den a. Ebe bo wuram ne. Ami aduma Wednesday yako ni yako akwa akotwe tunya tama no ababi akina kura yako ye nkira kura bia nkenye amen akina yetimi kobi koye bia tabepoa anka yantie ni no ya twene nyina afri ho na asase ne so ayeden adaho omo bebo provider yantimi wese blouse ni nguso ti kwa bi na kai odensa koto abrewa na duanim abrewa na amfrano duona abrewa ndidi na obisa abrewa nse awu achimiti mi edmi no se wa mie na num se na num nyina adwiri na akase ba ku bitua na ba ku tua abranti edensa tumu odi a oni abrewa bi di nkomo eh maame Hey, ele atitifu aduan posin. Nyeisi. Akwa nkohwa enumuina. Edwiri yi. Akwa pesu yi nsefi mabrewanse hwe di. Onya adu nsatu abrewa aduan mu awie. Upewumpew ubedi. Amen. Yenya akoto land ndi epeyimpew besi. Amen. Intimesa yami aduma Sunday ode de waho oden soso hwa afi ni nyina de awurade aye bia wo amano ne mesra wo se yami aduma Sunday ye bo afode to support church building ye besra se yana waboa adwuma ni bi na yankopo adwuma na tumi aden akoso amen ɛno ameka asɛm bi wɔ sɛ ɛyifoɔ sɛ yɛmate asɔre bi ɛfrɛ m sɛ mpɔ hɔ na ɔmo a mofrɛ ɔmo namba me lusui ɛno a yɛkɔɔ hɔ na mekɔɔyɛ no yɛnya FM station bi wɔ hɔ ɛdeɛ ɛnɛ na ɛwɔ sɛ ɔmofrɛ m but mea mefrɛ lie bi a ɛnkɔ menim ade kuro nti a amen nka yɛnyaya ɛsɛ mebisa presenter baako yima no ɔsɛ akɔ so abɛɛ sɛn 1.5 one hour radio station ɛduru kuro mu ha unit FM ɛsi akora 88.7 ɛduru kuro mu ha ka yɛnya Sundays ka yɛpirikyia na nka ma ɔma fa 1 hour amen because ɛbɛboa ma mo hɔ kora ɔmo nya ɛbɛboa ma ɔmo ɔmo hyehyɛ hɔ nyinaa na no obi frɛ ɛno a ɔso ɔwɔ north palm asɛn hi ɔse sɛ yɛte asɔre no bi wɔ hɔ a ɔbɛba nteɛ mɔmmɔden sɛ ɛbɛba abɛte asɔre no bi evangelism no a yɛbɛkɔ no gye sɛ nnasi a ka yɛyɛ biribi sɛ nka 1.5 deɛ ɛnyɛ sika biara amen na nka ɔma fa radio station ka mepirikyi wɔ ha a na ɔma fa sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛkɔ hɔ no adwuma no ntimi nkɔyɛ dendenden yɛ dɛn ɛma yɛi ampa ɛnde ɔhyɛ akura ase korɔ ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛba nti na meyɛ adom a mɛhwɛ ɔmo anim nkyina ɔma mfra mɛfrɛ na mahunu deɛ ɛbɛyɛ amen ɛno a mekɔɔ ma nkɔtoto managerfoɔ no yɛsɛ nnora yɛ sunday no nti ɛkɔtoto boys no a ɔmobobɔbobɔ ɛnwom no nti sɛ every week biara nka ɛnya 1.5 na nka yɛtwea anka ɔmafa masegye no asɔfo ɛwɔ adwuma yɛ o woduru kuro bi so a na wonu sɛ yes wotim sɛ kuro no there is no the word na me asɛm baako kura anim pɔ hɔ tumi sɛ ani gyeɛ nso deɛ mogye papapapapa na presenter no sɛ wosɔfo bra bɛtutum ayɛ wa ne yɛbrɛ amen ɔsɛ sɔfo bɛtutum ayɛ ne yɛbrɛ ɔn sɛ ɔnom ayɛ galamse site no nti no ani gyeɛ hwɛ binom tirinwi hwɛ binom maya ne mmeranteɛ no ai ɛnyɛ yie o ɛhɔde ɛtwa ma nso mpo wotwa ma nso fantastic amen nti yɛbɔ mpayɛ serɛ awurade sɛ medeɛ nka yɛtwa too mu a na nka wa ma obi afa ka wɔ hɔ sɛ sɔfo wo ha no mɛtua yɛ ɛnsa nka mekɔgyina panti kɔ so a mawurawura ne makɔda aseɛ ne ma saa asa aba amen nti mɛsrɛ kakra nkakra yɛyɛ a ɛbɛboa ɔmofa ɔmo nse sɔfo bi preachi 7 to 8 nti nkafiri 8 to 9 no na wafa yɛyɛ deɛ no amen sɛ yɛyɛ preachi a ɛnkyɛ bɛyɛ 15 minutes ɛnka ɔmo atwa atom akyɛ sɛ da mu saa nti yɛnnuru hɔ no ɛhɔ nso deɛ ɛdɛn asɔre no ɛbɛkɔ akɔte hɔ deɛ ɛdɛn a ɛbɛkɔ akɔte western regional central deɛ ɛyɛ dea yɛwɔ sɛ yɛma nnipa ɛhunu awurade amen nti mese memene hwee tɔ yɛmewɔtɔ a ɛyɛ afidie na mede kɔyɛ nyamedwuma asa ewu a mentimi nkɔyɛ bio amen ɛma afɔdeɛ no yɛmpɔn 10 cedi bra 2010 ne yɛmpɔn ne nyinaa sɔpɔto afɔrebɔ no 2010 bra ne yɛmpɔn mesram the 9 prayer group anadwo yɛ ma mpanimfoɔ ne yɛatena se sɛ yɛbɛyɛ anka yɛnte monday ne mfirim yɛ ɔme sɛ sɔfoɔ brɛ ɔme sɛ sɛ mepɛ m ho asɛm ba san monday no a ɔmbɛma abɛnnanso ɔyɛ group no mtu obi ama You say, Yami had my Tuesday to Friday, only in 4 days. Why? Jamiso, Oba Pami Renekakra. First name in Wale, Indiana. With Timmy Remi, any time, Yami Samami. Ten city, bra, Niampong. Ten. That's all Walea, in ye easy. Yami had me so Friday, 8 o'clock. Yako, a friend say, Shadrach, yino mepachaw. Tia brebi. Okopon. Tia brebi. Oku kumpe na metu. Omese diyan. Mese ya froze. Alamenti. Galaj. Galajye. Office. Amen. Yungu jano. Ten sidi. Brei. Five. Brebi niye mpon pachaw. Five sidi. Fadye bra. Yampong. Pacho enye ntemna ntuntumna nwa de neoma nsokwe. Nwa tiwono. Five sidi, bra. Two, bra. Two sidi, bra. Yo wubi ya fabra petum. Afwadia nani ya bon. Offering ni naibi ya ba ni atuwe vye fabra petum. Yampong. Yo wubi ya fabra. Izei. Yame ayadom. Ubi so be preje cement ma wan kanto do so fun pesem to cement go ebe ye nam ebe ye e ubi kura go anti fabram fan ko ka ho amen ti wa de bana no so e de akoka ho amen sha pa cho ma ho nya na yempon ne ntontom na no den e pa cho e kena mo amu je mfidie ni mesra mo tam na mo start ya a solid 7:30 ma enye Zé, on bobo, ça, on me sait, maman, tu n'as pas banté, tu me seras, amen, n'ami a tout matin, y a blanté, y a un certain temps, y a un point temps, bichi a chili, y a un point temps, y a un coupon ici, on t'y n'ami a demandé 20th December, Sunday et Béa. I feel so on the 28th, you will program our plan to 28th to 31st. Miss Rao, what the at the children match like pa na 31st? No, what said you know? A prepare no, say Friday as a yawadan. Unconcord the man in a dao. Dao who may see our tree. So, I may have met in a meeting or an upper 7 to my boss of we, mamma, and teacher. Ne asofo ni mini mbishia na minshira mepacho eni diem sorry eni diem tu krashe brade insa kache brade se woko na nkopo eni mwenyamu ni wachi na nkopo eni mwenyamu ni wenimu ompae Ompae. Se ura de mbobo. Afi u bompae ya se ura de buwami. Afodye ya yebe boi. Meni da aswa na mbompae. Ura de buwami. Emi ntumi nyibi nse udiye ni mwenyamu. Ompae. Any DM patch of Pedia on Sa. Oh, I'm an onnet. Pedia on Sa, baby, I will be a Kumasin crime. Takra, the baby, I will be a Hong Kong, no yada was it. Why, any? Yabo with him, I watch you. The away entity, Birimuno. Your prince, your man, and Rosso. Hong Kong, no. Dear, yes, Lenny. A bonnet phone in Fidia was soon in a radiation. And I have one pie be say. A poor be on my boy, a year dear mupo, ya warrior yem peja, ya yer no me kununum yamma, ya sumje, ya wo, and you mon yemu po be on my bon, a bloody sunny mine. Every I am free when him, a slashumje. Sunday ya baba for dear, a bloody boy, my yetuman kosumaye.
esire ni munyam esire mpuntu esire nsira fantom ye wo yesu kristo di amen encha to munsa inyira nsa nke brade yesu kristo ato jo nyankopon do onkonkura nyankofa oni enta sisende eno kwasem se enkwa na nyina etre brade fieda enyama ho oten power amen sha upon the morning. Thank you.